Hei te kaha whakahē, te rōpū Tōrangapū Māori me ngā kākāriki I te hiahia o te kāwanatanga ki te whakarereke I ngā ture mahi. Hei tā rāua ko te iwi Māori tērā, ka tino raru I te ture hou.
Neke atu I te 22,000 ngā Māori kāore arātau mahi I tēnei wā.
Kārua ko piki haere te hunga noho kore mahi, a Māori tā koe kōrero nei. Noeira mena ko he paenga ko puta ko tā mātai ko te ki e kao.
E ai ki te primea ko te Māori tētihi o ngā hunga ka tino whai hua I ngā whakarerekētanga. Hei tāna ka kaha ake pea te kaituku mahi ki te whakamahi I te Māori. Engari mo tēnā hei tā te kai tātaki wahine o ngā kākariki.
It puts Māori and young workers actually, they're much more vulnerable to being fired. And, you know, we're talking about people here who will not be able to feed their kids, pay the power bill, pay the rent, if they only have a job for 90 days or less and get fired and have no comeback.
Ko tētihi atu o ngā whakarerekētanga, ka pāngi ana te kaimahi e te mate, me tuku tīwhikite ia ki tana wāhi mahi.
For Māori, this will mean it will be much more difficult to take time off to take care of sick children, which is often what parents use their sick leave for.
E mea whakararuraru ko te āhuatango te noho o te me ki ngā kaimahi me wāratau rangatira, kāre mātai te tino whakai atu ki tēnei huarahi. He mea whakapōrere me ki e te honunga, te whanaungatanga o tētahi ki tētahi.
E ai ki ngā uniana ko te hunga taiohi ka tino rongo I te ngau o te pire. Ko rātou ka tūkinotia e o rātou kai whakahaere.
Ko tā mātou kē ko te kiatu, mena ko te tikanga o tēnei pire, he āwhina I te hunga taiohi kia haere ki roto I ngā mahi, kāre te pire I tōna āhu I tēnei wā I eke ki te taumati wawata tia mai ai.
Ka whai te pire I te hātepe whakamana ture a te whare pāremata, no reira ka whai wāhi te iwi whānui ki te whakatakoto I o rātou whakaro ki mua I tētihi komiti whiriwhiri o te whare pāremata. Roihana Nuri, te karere.